ibice 87 kujana vy'inyubako z'imiserani ibereye hamwe na 93 kujana vyahonyorukarabe nibitigira ibigezo ko mushirwa mu ngiro ry'umugambi wa leta witiriwe isuku ryuzuye itunganwa rigashirwa mu ngiro na benejyo ku misozi 126 igize komine ya Makamba intara ya Makamba. Uwo mugambi ukabashuzwe mu ngiro n'abenegihugu wo muri yo komine bafashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF rifadikanyije n'ishyirahamwe SOGEPAYE Burundi gitaye neza y'abana. Ishimikiro ry'uwo mugambi akaba yari gusezera kwandagaza umwanda mukuru ahantu hose hamwe no kuba kutuzu twasugume dukwije amategeko.
Akunzwe ni kamurikwa igikorwa twari tumaze amezi 6 turiko turashyira mu ngiro aho twashyize umwete. Uno munsi twabyaje umusaruro twatanguye dufise ibice biri hagati ya 20 no gushika ku bice 30 by'imisirani novuga ngo ibereye ariko twere twayibonye yari ibaye abantu. Uno munsi tukaba tugeze ku bice 87 by'imisirani yikwije kandi ibereye twatanguye dufise ubusa atarobwa na rumwe muri komine ya Makamba dufise Honyorukarabe ariko uno munsi kuri itariki dufashwe n'abaje kudufasha iki gikorwa tugeze ku bice 93.
Kuri no wa kane itariki ya 23 ndamukiza niho hatunganywa ibirori byo kurangiza uwo mugambi muri yo komine. Uwaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yibukije abari aho ko uwo mugambi uzofasha abenegihugu guhindura imyitwarire na cyane cyane gukomeza ubumwe amagara mu miryango eka mbere no mu gihugu na cyane cyane ukazotuma abenegihugu kwirinda kwandukizanya indwara ziva ku isuku rike agira ko anabasaba n'ibyo gukora kugira ngo iyo komine ya Makamba ibe akarorero keza mu yandi makomine mu gihugu mu byerekeye isuku n'isukura.
Icyambere tuzabwe ukoronka nyibakwa z'isoko zirereye za kijambere nuko kundi abataruze biti agataruze ikiyoko sima ikindi twagomba gusaba nuko abenegihugu bose bokwirinda gusubira kuryamana n'ibitungwa mu nzu abenegihugu bose bagerageza kunywa amazi meza abantu bagiye baravuga amajambo meza amajambo atuma abenegihugu bateye imbere bavuga ati iterambere riva ku benegihugu rikagaruka ko byo bavyiza dutange gukora abadufasha akadufashiriza aho tugeze ariko ibyo dushobora kwikorera byose tubikore kuko ni ku neza yacu hari undi yavuze ngo byose tuva amaboko yacu yavuga ibyo dushobora ibyo rero dushobora reka tubyikorere tutari ibyo tudashobora abenegihugu bamenyere gukubura mu ngo zabo hari ingo nyinshi twagendeye dusanga n'ingo zidakubuye urugo rwose ngaho i Makamba ruba intangarugero hamwe byo cyane hirya y'ejo tworoka abanyamahanga bavuga ati mbega ikomine zateye imbere ngaha nizihenze amaze kwigobotora umwanda tugere tuti ingo zose zo mu ntara ya Makamba zamaze kwigobotora.
Ndi kumwe nayo Bernard arongoye ishyirahamwe SOGEPAYE ryafashije mu gushyira mu ngiro uwo mugambi arashimishwa cyane n'intambwe bageze mu mezi 6 amaze bigisha abo benegihugu isuku n'isukura.
Ino komine twayitanguyemo imiserani ibereye ari ibice 25 gusa ku ijana ariko mugabo urabona ko uyu munsi tugeze ku bice 87 ku ijana by'imisarane myiza ibereye tukaba tugeze ku bice 93 by'ingo zifise Honyorukarabe zigira isuku mu gukaraba no mu gutunganya mu ngo zabo bakagira isuku. Abenegihugu umugambi barawakiriye barawumvise barawakira barawushima cyane aricyo gituma bake bawushira mu ngiro turi kubiharuro bishimishije nkuko mwavyiboneye mu gihe umugambi ugeze ku bice birenga 80% by'ingo zose zitunganije mu isuku risukuye mu isuku ribereye baca bagira umunsi mukuru wo gusezerera kwandagaza amazirantoki ariho hose kandi bagaca biyemerera neza yuko bagiye kubandanya kugira ngo ntibaze basubira inyuma.
Ibyo birori kandi bikaba byabaye akajyo keza ko gushimira imboneze n'abaremesha kiyago bafashije mu gusigurira abenegihugu uwo mugambi hamwe n'imiryango yabaye iya mbere mu gushyira mu ngiro inyigisho baronse mu kubanosa ibikoresho bizabafasha mu kugira isuku. uwo mugambi wa leta w'isuku n'isukura akaba intangarugero mu gihe abarundi n'isi yose bariko bahangana n'ikiza cha coronavirus.